Good morning, class.
Good morning, sir.
You can sit down.
Thank you, sir.
Nukrubira ari sana puzila kwa matset. Alright, ndendi madana ndikuti mudzipeze kuti mafuso opheka kale mukulakwa. Kupatula kugulira ndikulibirira. Chito ina yandrama ndija? Ndimwe ngobwera opusa mukano, okay? Ndewo bubude wona. Iwe